shirkadda Royal Food Industry waxay ugu talagashay macaamiisheeda Bakhti Nasiib, adigoo markaas ku guuleysan kara gaari, talaajad, qasaalad, mobile, microwave, kettle, feero, food processor, TV, halkaasi kama maqna lacag. Scratch and win. Tijaabi nasiibkaaga.